Emva kwentsuku kukho amarhe kude kwacaca ukuba ube yinkulumbuso yaseBritani uBoris Johnson uyehla esihlalweni. OkaJohnson uthi inkqubo yokunyula inkokheli entsha kufuneka iqale ngoku. Ngethuba eselulawulweni kaJohnson aliqela amalungu ashiyileyo kwikhabhinethi yakhe. Oku kushiya kwamalungu ekhabhinethi kwadalwa libholo elimalunga nokuba iofisi kaJohnson yathetha inyani kusini na ngezityholo zesincwasi esingafanelekanga ezazityatyekwa ilungu lekhabhinethi.
I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place. So I want to say to the millions of people who voted for us in 2019, many of them voting Conservative for the first time, thank you for that incredible mandate.
Kungoku nje iConservative Party kuza kufuneka yonyule inkokheli entsha kwaye lo nkqubo ingathatha iveki okanye inyanga. Amaqashiso kuba ngobani abasethubeni elihle lokungena ezihlangwini zikaBoris Johnson aphakathi komphathiswa ezokhuselo uBen Wallace, umphathiswa ezorhwebo uPenny Mordaunt kunye nobelilungu lekhabhinethi uRishi Sunak.